iselect Africa TV update sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami ngingusinenhlanhla umkhakha wezomculo usugubuzelwe yifilimnyama njengoba sekudlule emhlabeni umculo wehip hop uRicardo Muzi wendlovu Makado lensizwa engokuzalwa kwamashu lensizwa beyazwa kakhulu emculweni ngokuthi uRekiriki udlule emhlabeni emva kokuthi ke ebhale noma ke kubonakala inkundleni zakhe zokuxhumana ebhale umlayezo othuse nabaningi enabakhale ngokuthi ke impela kungenzeka ukuba uzibulele yena kanti ke nomndeni wakhe usikhiphile isitatimende wathi ena uyaqinisekisa kodwa bayacela futhi ke bayanxusa kubathane nabalandeli ukuthi babanikeze isikhathi njengomndeni kanti ke nalapha inkundleni zokuxhumana oza kwabo endimeni zomculo balokhu bekhale njalo nanabathi ke kusuke kwabajuma kakhulu bayakhuluma ke futhi nasenkundleni zokuxhumana abantu bebeka ke imibono maningi kanti ke okugqame kakhulu obekushiwa abantu indaba yokuthi ke maybe noma ke mhlambe ubene depression sizolinda ke sizwe ukuthi ngabe ke insizwa izofihlwa nini emndenini nasehlobeni nakubangani sithi siselect Africa alwehlanga olungehliye umoya wakhe ulale ngokuthula kanti ke mbukeli uma siqhubekela phambili umntwana othokozani izulu uthi ukhathazekile ukuthi kukhona ukuchema kukasomlomo siyamthetho unontombeko boyisi odabeni oluthinta ozohola indlunkulu uzulusho usola uboyisi kokugijimela phambili esinqumeni okumele sithathwe ngumangameli umnumzane uCyril Ramaphosa ngokufanele agcotshwe njengesilo samabandla wonke kanti-ke izolo uBoys umemezele ukuthi isilo umisuZulu kazwelithini akakuzukwethula inkulumo evamise ukuthulwa isilo njalo uma kuvulwa isishayamthetho izathu zikasomlomo ukuthi kube ukuthi balindele umbiko kamengameli kodwa wakuveza ukuthi isilo umisuZulu kanye nendlunkulu yonkana bameniwe ukuzothamela lo mcimbi uBoys uqobe ngokuthi umisuZulu uyovula ishayamthetho uma esegcotshiwe ngokusemthethweni nokukhona ugcineke kususa umsindo umntwana uThokozani wathi wazi kanjani uBoys ukuthi umisuZulu nguye ozogcina egcotshwe njengesilo masikuphethela mbukeli sikuphethela ngodaba lokuthi ke umnumzane uyinokugodongane ubekade kethula inkulumo yakhe njengonqonqoshe wezezimali kanti ke futhi uphinde kwavela nokuthi kunqonqashe izinto enike athe wayibhekisisa noma waxelakazo kakhulu kwesekwa kweminyango yezemfundo nowezempilo ngokwezifundazwe kanye ukunyuka kwesibonelelo ke sabantu ke laba ke aba oholayo bese kuba ke ukunyuka kukatshwala nogwayi ngabe ke mbukeli wena ke ikuphi othe wakunothisa noma ke obufisa engabe ke ukufakile umnumzane ugodongwane enkulumeni yakhe noma ke kwisabelo mali akade esithulela isizwe ngabe ke kukhona yini okukujabulisile sifuna ke usihlangabeze ngaleyo nkulumo ke ngoqo laphaya enkundleni zethu zokuxhumana Instagram and Twitter @selectafricatv ku Facebook selectafricatv siyacela ungene nasepijeni lethu Select Africa TV ku-YouTube ulike usubscribe ufune uphinde futhi ucomment mina ngingusinenhlahla le iSelect Africa TV.